Hello there, today is day 18 of the 21 Day Gamer Uke Challenge, and today's challenge is to play a character theme.
Da 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 da